Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli ala wa sallim.